Norway Refugee Council, aye NRC, and omo chese, ebusu yadudu anwa, ene wa yi wa adwin se, wobefa, eye Euphrates River, no womo ape baby afa, akobo wo hon eja. Nensu so, aye sise fono, e wun se, oma fododu anwa, eja ni edye free, sa, Falluja hono, enam so ama, adeshiye, womo kwa anwa tutu otu, a wo kunkum ebie ebusua be se empem aduonum 50,000 ene wo mu edwane a ebi soso aka eye Falluja ho na eno no ene wo che se sa ICC fo wo mu stronghold ba ko pa e wo Iraq wo ne Falluja e ti se sei ade se wo no ye wadwen se wo edwane esan se Iraq asrafo ye se ne sa de obetu won so sa e wo Falluja e ti ade se wo ho a wo mu yeti memfo no obi ansori mfiri wo wo mu kope ba bi e ma wo ho edwa na Falluja uhwe ebia eno ene Baghdad eya bom noa wom kwan no be 50 kilometers a omanfo ye wadwen se nku odwane nanso so abra isisifo ehu ye no ubehu ana omu tututu e de bo wonmo a edwane kunkum wom enam so ama Sheikh Al Esawi wono e panyina oda Falluja Regional Council nano eno de ato nsentrofo anim se abra de hie pese wom etwam e de fa ensue so no ana de fa ensue nche ho no ebi e de wonwa hyehyehye refrigerator anasa fridge mu ena cardboards mu ena fe barrels a wodi edwane ninyina ne so won pese etuo ebeka wo mo ene wasiesie wo mo a wodi edwane den so panyi che se eyade bi a eya papapa se wo mu edwane ede ekwa sa Norway Refugee Council wo mo camp ho no na ICC fo etututuo ede kum emma emema enkwada ne wo mo a wo mu hu ani asem eti eyade bi a ha adwene papapa a eno no wo hwe no atu ho anamo bi a obetimi asia no ekwan enye sa obekum ade hye dodo no a